leta y'u Burundi yihaye ihangiro ryo kugwiza umwimbu kugira ngo umuntu wose w'umwenegihugu uronke ico ufungura kandi n'umufuko wose uronke amafaranga bivuye ku musesekara uzaba wadandajwe kugira ngo dushike kuri iryo hangiro leta y'u Burundi yaragize amasekeza yo guhimiriza abenegihugu na cyane cyane abanyamitahe n'abakozi ba leta kugira ngo bashire imitahe mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ubushikiranganji biherutse rero kugira umwihwezo urubuga aho bwasanze ako kamo ka leta y'u Burundi karitabwe ku rugero rushimishije akaba hiteze umwimbu ushimishije cyane ku biterwa bikuru bikuru nk'ibigori umuceri n'ibitunguru aho tubona ko umwimbu uzokwiyongera cyane rwose maze ibyo bikazotuma umusesekara ujanwa ku isoko kugira ngo dutere intege twongere duhe agaciro ingufu z'abarimyi leta y'u Burundi ihejeje gushiraho uburyo bushasha bwo kubungabunga umwimbu no kuwudandaza ku giciro cyiza cisunga inguvu umurimyi yakoresheje kugira uwo mwimbu uboneke awusanga ku gitegwa c'ibigori yakoresheje uburyo bungana karoro nk'amafaranga $550 ku kiro ni muri iyo ntumbero igiciro c'intete z'ibigori zumye kitazoja munsi y'amafaranga $680 ku kiro ubwo rugero rw'ico giciro rukaba rwashinzwe hisunzwe uburyo buba bwakoreshejwe kugira ikiro c'intete z'ibigori kiboneke leta ikaba yizeye ko umurimyi azoharongera agahimbaza munsi kanatsinda mu myaka y'uburimyi iheze igiciro c'intete z'ibigori cyumye cari hagati y'amafaranga $350 n'$400 bikaba byatuma nuko wasanga umwimba ari mwinshi maze badandaza bagaca bikika mukiza batarabye inguvu umurimyi yakoresheje nkuko ibyo byigwa twagize ku bigori niko twanabikoze no kubindi byimbugwa kugira ngo inguvu umwenegihugu yakoresheje zifatigwe ko mu gushiraho igiciro aha twovuga nko kubiraya aho dusanga umurimyi yakoresheje uburyo bungana amafaranga ngana $533 kugira ngo yimbure kilo ku muceri amafaranga ngana $336 ku bitunguru byera amafaranga ngana $625 ku bitunguru by'agahama angana amafaranga $550 kugira ngo yimbure kilo aha twamenyesha ko nkuko turi ko tutunganya neza umwimbo w'ibitegwa ariko tugiye kubikora ubu bwavuba kubijanye n'umwimbo w'ubworozi tukaba tuboneyeho akajyo ko guhimiriza aborozi kurushirizaho kugwiza umwimbu wo mu bworozi aha twovuga nk'ubworozi bw'inka ingurube inkoko amafi n'ibindi leta y'u Burundi iratanze umwizero ku barimyi borozi bose ku mwimbu wabo uzogugwa kugira ngo ntuzobabere ingorane mu kubura amasoko nk'uko byagiye byibonekeza mu myaka iheze tukaduteye akamo abakozi bose bo mu bushikiranganji turongoye kuva ku mutumba gushika hejuru ko bokomeza bakaba hafi abarimyi kugira ngo umwimbu ubandanye wiyongera kuva ubu umudandaza wese azoca kubiri n'izi ngingo mu kugura umwimbu w'intete z'ibigori sumye ku giciro kiri munsi y'amafaranga $380 y'amarundi ku kiro canke agafatwa yasubiriye kugura umwimbu by'ibanze ico bita umugwazo azohanwa imwe by'akarorero ateko anahombere n'amafaranga azoba yatanze tukaba dusaba abarimyi bose kutoma ku rutoke uwo wese azoba ariko aca kubiri n'izi ngingo tukaba dusaba abajejwe intwaro n'umutekano ko bodufasha mu gushira mu ngiro izo ngingo kugira ngo umwimbo w'uburimyi n'ubworozi ubere amahigwe abene gihugu gucyo ihangiro rya leta mbye leta nkozi turishitse kandi nta nkeka turi kumwe twese birashoboka mbere yo kurangiza twagomba duhamagarira abene gihugu bose kwitegurira neza irima ry'impeshi kuko niho hava umwimbo ukoreshwa mu kiringo kirekire cyo kuva mu kwezi kwa Rusama gushika mu kwezi kwa Kigarama turashimiye cyane nyene cyo baramukuru igihugu cacu Evaristo ndayishimiye umwitwarariko n'impanuro kivyeyi tumukesha nibyo bidushikanye kuri iyi ntambwe turashimiye kandi ubushikiranganje butandukanye na cyane cyane ubushikiranganje bujejwe ikiga ca leta hamwe n'ubushikiranganje bujejwe urudandaza hamwe n'amashirahamwe adusahiriza mu migambi idushikanye kuri iyi ntambwe turangije rutera kamo abagwiza tunga ngo bitabe akamo batewe n'umukuru w'igihugu kwa 15 Kigarama 2020 maze basahirize igisata c'uburimyi n'ubworozi kandi ntihagire umwimbu usubira kwitwa ingorane ahubwo witwe inyishu kubarimyi borozi mu gihugu cyose murakoze.